Abusuafo mama kwaba eba Susan Media Toso. Ena so ya da fofra onyankopon e de acheyen. Ene aba bepiem e wo New Dormaa kwa ene so wo Sunyani East Municipal District no ase. Ebuno mantamu ye de kan abue ne akonhoma afi so. Awe se de ekwa New Dormaa so so sitie. Ena monka ye ho na ye mfa kuro nim. Ye wura mantamu mantamu. Ye we se de ekwa New Dormaa so so esitie. Said the CFA, and they said the CA Cassia Effa. They said the Emujuma dear so a Cosso Effa, and it's a monkaya home, near to Sa and a moon, me damas.
Evangelical.